hanu zamaze gutangura First G, First Bala, First Karanga, vyamaze gukorwa ngaha muri muri First Gang. Amabaraf azokorwa muri First Gang, G izokorwa baje ndani comme ça. Nimba muri njaba keneye avuga ati ndarondera Bel Chris nyina bakoka 10. Azima ati okay, ngura abahari. Uko nuko nuko nkamwereka acagu ya 10 akabatwa ama comme ça. Tumbye ati sa amafaranga gano ku hama uza kubamenya kubafungura cyangwa kubagira ikintu cyangwa fresh.
Zamoye. So rero rimwe na rimwe hari ibibazo bimwe bimwe nagenda ndahura navyo bivuye kuri Bel Chris ahatanguriye biga byo kuvuga ngo kwambara ngo yambariye amafaranga menshi navuga yuko narahuye n'ibibazo byinshi cyane gose jewe kandi no mu bantu bamuteye intege ndabivugire nga ndazi katavyo yovuga n'umuntu yitwa Kiriko. Kiriko twarasuye kubifa turako kubifa kuko ndibuka yuko Kiriko namubwiye ati eske none wewe wobigira kuko je nako ndagwana ko yobiheba bwa Kiriko akavuga ati je utankuhaje urumva
aze yuko akashona ka twese cyo gusanga nakagiyemo kandi ta chamira kuko si bose banahora kare ariko ubu nibazi ko abantu bagiye kubona ubutumwa bagiye kunawo je no kuri muhazo mfunga anziza ibintu nkora nuko azondenganije kuko jewe si niko ndakora music ngo beze cyane kino ndiko ndakora kobera ko niyo nzira yambangukiye mukumenyekana kandi atayindi mpamvu iri nyuma igize iki kandi nibyo nyene bisa na jewe nibyo bamenye ko nuko kwambara amafaranga menshi iki niki vuba muze munahure jewe ndubaho Burundi ibigenda gute hama ndavuga nti okay ko kuma kuri radio biri kubiranka gahore mu kintu cha social media ndakora interview atari planification ngo ya beze cyangwa iki no biya bintu bisangamo bakubaza wambari angahe amukavuga uko vyumva atazi ndi mpamvu atazi ndi objective atazi ndi atabyo kuba ngo nkoze ibikubera ibi abantu bashobora bikunda abantu babikurikirana baragira ino bapake apasasa imana canke imana yaba yaplantiye ku muntu nibi byo vy'ibinyenye bizi no saha navuga yuko abantu benshi se pan forsa bazi Bel Chris bamuzi mu biganiro bamuzi mu wiki no mu ndirimbo ariko benshi Hamana randi nashaka nawe mvuge ngo ndi kwa music. Natanguye ntamba. Umwana muto cyane ufise nka Caesar. Ushika muri 2015 yo mutanse. Byashika nkarara ku ntebe nagiye gutamba ahantu. Na déplacement twirihiye ngo tuko turi mekanisha. Uyu mwana muto cyane. Kandi aho muhira ntari mbuzi cyo fungura cyane iki mugasanga ndiko ndagenda kurara inzara ahantu ngiye gutambira kubera ko bahaye agaciro umuririmbyi ajeho baramuha hotel baramuzimana bambwira fresh mugatwe gaba kanseri badatumye ko tukarara inzara twayirirwa twagira iki ariko byose yari hanso kandi bwari ubuzimana baza yuko numvise no bivuga bya n'abandi bamenye menye yuko mu ibintu bijusto bihinduka hama ntangwe kuririmba natangwe kuririmba bitoroshye ndibuka ko natanga kuririmba mu studio nari ibihumbi icumi by'amafaranga y'amarundi just hari ahantu hari wari umusumari bacu bita mu gihome bagaca bafata irya mikorofone nk'iyi bagaca batobora ngaha bafata bakayicomeka mu gihome hama tukaririmbira ko bafise akamashine gusa iyo studio yabaye nko muri 200,000 gasa nk'imashine kuri 50,000 n'aka mikorofone just bagacomeka hama umuntu akaririmba baje kuririmba bakaguha indirimbo yawe bitwaye mu dusho ugasanga nyine abantu abafana bangahe bakaba turashoboye iki kwa ico gihe bya quality n'ibyo ariga je on top sana abantu babisuje cyane bumva indirimbo gusa bakumva ko maji yumvikana nta bantu basuje cyane bya quality nyuma yaho ndabandanya urugendo mbwa ndavuga ati nta kuntu waguma nkora muziki je nyine mugenzi ko mfise umuntu cyangwa abandi bantu muri family baririmba kandi bafise icyo babandusha cyangwa nshobora kuba narareye ko ibi cyangwa biri soko ndabegera hama kosa bakagira icyo bakoze none gera Fabilove ndambwira ati brother jewe ndirimbo nakoze ni iyi ndashaka wumvirize ndavyibuka vuba mwari mbi ndirimbo yambaye ambwira ati nimba wumva yuko nobandanya umuziki umbwira ati bandanye ariko nimba wumva ko noheba umuziki umbwira ati hera ibyo kurasa ndimo n'abantu bitadira nimba mu katari talent yanje ndafise kubihera arumviriza arumviriza kinyambiye ambiye ni flo ni bon si du gardien acangira ambira ni genda we voli we mukino cha text kino cha text hama uche we voli wano mukino cho guhindura mastire cha ne umenye koma ujiwa na biti mjia mwino je ndagenda ndabifatira ko nani ndavyiga ko ndagira iki nyuma nkamubwira tumva gute kambi ati ubu ndumva biriko biraza mu nyuma kuca navuga ati ni fresh kandi icyo gihe cyose ndaba nayandikira kiretse yuko gusa nashobora kumubwira ati ahobona gute akama ide game weekend fresh so navuga yuko ndamushimira cyane kubera ko ntibyari byoroshye icyo gihe nava aho mama naba aya nyine mu mwaka nyine cyane cyane ngenda kumuraba ho mu nyene kandi cyose ndiko ndamuha ati ndaba bona gute bwe ibintu bikorane fresh agenda bien rero no bwa yuko ni ibintu byo gushima cyane kandi cyane gose hama mu nyuma none nagenda ko ndirimbo zitandukanye ndakunda indirimbo zitandukanye ariko nagenda ndazitanga ku radio Radio za Abuja FM, RFM, n'ahandi henshi zandira kora n'ahandi. Madu nka yose mu Burundi, je ntadi nime ntacha. Fabilo Valarizi na kontonga ati brother, ubungeza hana hana aha. Kuri radio sanga ni yo nyange utangi ndiri. Ubungeza hana hana, nasho kufata nkimi sibiri nkagenda town nkiri kwai. Havya shika nkagenda na maguru. Chanyo mu bubisi ibintu bya mwe noko. Ariko nagenda na maguru nimaze gushika town hano hasi nyine. Simaze nibeshira ngo nabyine gushika hari na maguru. So bimaze kuboko ni henshi natanga indirimbo bakanyemera ko ari nziza bakazikunda ndavuga iza yudita ayo mu ndirimbo yitwa bacemwo ayo ndirimbo yitwa akaryamye ndanakoye na Fabilove bakambwira ati ni ide nziza ifite mesaje nziza ariko hari ndako bazivuza nkabura ugasanga babibwije hari imwe ntibasubire kuyivuza so bikambabaza cyane kubera ko nabona umenga ni just kumfata nabi ni just ku kutanyitaho iki migabo ndagenda gutahura yuko umuntu wese iyo utarashika aho ugeze bigoye kunyonora nk'iyo power kandi ari mu bintu byose muri ibyo ategereza gucana si ngo mfate undi muhari ku bantu bagize batambwije indirimbo kuko benshi turavugana ku telefone benshi turazinanye ariko nabashimira cyane kuko ni just ko babona bayerekana inzira umuntu wese acamo kugira ngo bigende neza kuko iyo ntabicamo hari igihe ntari kumenya indi zashobora gucamo kugira ngo nshobore kumenyekana ugasanga umanda biteze bonye n'ubwabo nka zurindira ugasanga ni kibazo kuko hariho benshi bavuze muri icyo gihe ubu batari ko baravuze cyangwa bavuze muri icyo gihe ubu atahantu hatari barashe ugasanga naho ndi naho bari nabo nyine ubwabo mu nyuma naho navuga ati eske none inkuri ki bigende gute hama ndavuga nti okay ko kuma kuri radio biri ko biranka gahore mu kibano mu kintu cha social media ndakora interview atari planification ngo ya beze cyangwa iki no biya bintu bisangamo bakubaza amari angahe amukavuga uko vyumva atazi ndi mpamvu atazi ndi objective atazi ndi atabyo kuba ngo inkozi bikubera ibi abantu bacora bikunda abantu babikurikirana baragira ngo bapake apasasa imana cyanke imana yaba yaplanifiye ku muntu nibi byo by'ibinyenge bizi no saha navuga yuko abantu benshi se pan forsa bazi bel twis bamuzi mu biganiro bamuzi mu wiki no mu ndirimbo ariko benshi batanga kumenya mu biganiro kubera ko niruka kare ukeneye kumenya ashobora kuba bel twis uramunsi wa ngo mutunya Fabilo ngo ndamunsi mugabo kuba bel twis wenyene wamenga just ibiza kugira lesson imaka ufishe ko mutanya wa Fabilo abari bavuze bati bel twis baramuzi wasanga niko bahari mugabo atari benshi cyane amanza gushira ko mutanya wa Fabilo bel twis mutanya wa Fabilo baramuzi okay ndamuzi just uvuze uko benshi baba barenze kwa mugabo bel twis wenyine wamenga just nta hari ariko nawo ndashimira imana kuba shwa kurengana ahantu henshi from abantu bagashengerera bagagarara abantu banyandika ati turashaka gutanga amafaranga twifotoze twatanga ngahe ndafise 10,000 ndafise 20,000 ndafise 30,000 twifotoze ibyo byamwe no tutu kumva ko abantu nyine bashaka kugira kwifotozanya nanjye cyangwa kugira iki kuba hafi nanjye cyo gera abantu batantahura nibaza yuko nibo batumye nkora ivyo atampamvu nini hari yo kugira ngo nishime cyane ngo nerekane ubwibone cyane kino ari just byo kuvuga ati mutoke VIP ariko ntabwo yari base ntabwo yari iki ari just ku ibyara baje arashitse ta plan hari amagona abantu barabikonze ndabibandanye kuje no bunoga kwa ta base nkora ni just kugira kuno sanga ikintu gukora abantu bagikora kagikora la kugikora gusa kabari yo life kino kikurimo kikakuva nkoko ata plan wa plan ifi ngo ubikore ngira ngo habike niki niki kama kabikonze so hama nsaba n'abantu batana aho baziba nawo jewe no muri imbyo mvuga yuko nafite support nyinshi sifite ndikora ba kuri radio uvuze indirimbo zanje cyangwa zigire aribyo bituma ubona n'umuntu ashobora kuba azwi cyane mubwo indirimbo zitagira ku rwego rurerure rwose rwo kumenyekana cyane tuvuga ko zitazwi barazizi ariko izina afise ndazikora isumba igendereye gusa rero amamedia yose bama yumva kakamo amvugiriza indirimbo zanje zihari yongera avuze n'indirimbo zigiye kuza mu misitsa batarabye ngo uyu kubera iki uyu kubera iki nibaze yuko benshi batahuye Lison yatumye byose biba. First gang irimo salon yitwa First Salon ariyo yiyi salon do beauté ariya hakaba harimo salon do coiffure ngaha hakaba harimo na vernis ngaha ariko hari mutazanye ngaha kubera ko twavuga ati ni press conference harimo n'ikintu bita First TV TV online hari amahashya ko n'izindi projects zizobandanya hari n'izamaze gutangura First G First Bala, First Karanga, vya malizo kuri kwanga muri First Gang. Amabaraf azokuwa muri First Gang, G izokuwa muri First Gang. Hakaba huni kilomita First Vix Video Victim. Just tukene haba Video Victim, abakobwa abaje muri video zawe. Shakuwa muri DMG twese twaje ko bagoye nagerageje ku create label chanke crew yabo baje muri First Gang, muri gang ya First Gang. Bajinda ni komsa nimba muri njya bakeneye yavuga ati ndarondera Bill Chris ni abakoga 10 acha ati okay ngurabe abahari ukuno kuno nkamwereka acaguye abo 10 akaba twa ama komsa twambye ati sa amafaranga gano ku hama uza kubamenya kubafungura acha kubagira ku kintu cyose hama bakobwa gakeneye ko kwisha muri video kone baje ko abari nimbye benshi nageze kumva muri imbye ariko ari doga rya arabwa ko yamaze des de deux mois ibikoresho byose bikwiye ariko arondera mu video vite umwe wenyine yari dramatine baza bose baratubise hari nabandi bari nje benshi niho bishikira kandi twese byo byadushikira umukobwa asike mfa gutora wenyine nibaza twese twabizi murakundana muragira iki mugaba hageze kujya muri video ne etape ndende yo nibaza ko nubwo hazo ushaka abakobwa 200 nikundondera mu bya TV na mafaranga ya ukuno kono ko bigende fresh kiko niko dufata na fresh kandi ngo atu entertainment nikufasha ngo guteza imbere hama mafaranga kaje muri gang bajya bakobwa bakamenya ko tuyivugana ku kwacu hama ikagenda fresh baza ko ari bya kabana ico bita First bodyguards means ushaka uri umuririmbyi ushaka kuba uri umuntu kanaka bwa tegenda kenewe umurinzi kanaka ngiye ahantu nkeneye mu pansa me sinzi ndamukura hehe kandi ugasanga ukagenda guca uri umuririmbyi kanaka bajya gusasha kubera kuzutwaye mu pansa w'abandi muri first gang twafise aba pansa batari bake komsa ushaka aba pansa nibari batatu nibari bane bashobora kuza
Vin Gucci coming from Hit Top TV mu mujyango wagutse cyane wabatananirwa kigera tunanirwa kiresiyo twigirishije benshi barabizi imbere ya byose Belcris reka tugukeze uko ikintu twovuga yuko abantu bake sana nkaba upcoming bazamuka uko bakatanguza ikintu nk'iki kintu uri kuratubwira muri uno mwanya kwanza felicitations kuri ico kintu narandiriye nivyo watubwiye story yawe kubijanye nivyo wagiye uracamwe byinshi cyane bitandukanye kugira abantu bakumenye kandi bagutahure bivanye no kungene wagiye wita amazina menshi ko wambarira amafaranga menshi wabivuze muri ivyo bintu byose ndetse warana supportinzwe mu bantu benshi batandukanye n'ama media atandukanye ariko ntivyaguciye intege warabandanyije nubwo wagiye uraronka kuvuga ko abantu bakwifuriza neza n'abandi bakaguponda kuri bijya bintu wagiye wagendura uvuga yo kwambarira amafaranga menshi cyane ibintu byinshi bitandukanye ariko ni wacitse intege warabandanyije so uyu munsi uduhamagaje hano nk'abamenyesha makuru gira tuze tuguhe support kubijanye na gang yawe utangu ushaka gutanguzana nayo ariko ikintu ca mbere nshaka kumenya ino first gang igiye kumuhindura gute Belcris abantu ko bamuzi Belcris kuyindi shusho abandi bakakwita ko ufise ukwiyemera kwinshi cyane be inyuma y'i first gang ni bande bariko baragufasha muri bino bintu imbere yacu hano tugo turamubona Fabulove best rapper from Keisha boy ariko nta jambo twigeze twumva Fabulove ashikiritse sinzi byavuye kuki cyane nikubera nyene yagusupportinze mu muziki no mpamvu tugo tumubona ngaha imbere yacu tukene kumenya mbe Fabulove muri first gang we ajejwe iki akakora iki kugira ino band ya uvuga harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye we Fabulove ajejwe iki ikindi kintu cya kabiri ushaka kumenya watubwiye ko muri first gang yawe hazoba harimo ibintu byinshi bitandukanye aba bouncer aba video vixen aho hose tuvuge yuko tuko tumubona Belcris. Belcris first rapper niwe muhagarizi wa bino bintu byose turiko turabona. Cyanke bimeze gute dushaka muduhu umuco kuri ibi bintu turiko turabona ngamura koze cyane.
Okay. Naza ko logika zo cyiza naza yuko kuri kesha Fabulove ko ataravuga naza gushikirwa vuge. Kuko nashobora kuvanga atavuze amaze gucanga urumva yuko bitona fundi ibyo bintu so hama niko ndishobora kuri kesho uvuze numva yuko nijye CEO wavyo byose kereza ko hazoba hariho abandi bantu nkoresha cyangwa ibyo bavya gukira gang kandi umuntu wese ari muri gang aragateka kuri we yaba the Lord first stylist yaba uyu MC wacu so now abandi bapresenta bataje ngaha bapresenta bazokora kuri First TV just abantu bose bazoba bakora ngaha hose just urumva ko nzoba afise abakozi bashika 200 mani bakwanza bazoba banarenga kuko uravye nkaba bodyguard azoba abantu bashika 300 cyangwa barenga aba video vixen azoba abantu benshi cyane abantu bazoba bazokora ibi bintu byose nzoba afise abakozi bashika 500 cyo yinjira ari abakozi barenga 500 bose kubahemba umushahara ku kwezi sivyo mushize kwizinzu uri hano mushize kama the plus uma yuanje uma artist ushize ko ama nibaze ko twese twaze ibintu bya entertainment kumeze umuntu ustara ko natereza ko kuyifata turabizi abo duha tuba turi kumwe kenshi barazi ko umuntu deplasa barabizi barazi ko umuntu ushize bigoye ama video kwa 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 kama menshi cyo yivira amafaranga nzo deplasa ku kwezi ta twenda ko nabuga ati mu fashe yo ni je CEO wacu je nyene ha byo vanga supporting uyu cyangwa uyu wapi kiretse ko support n'umuntu agohera agutera conseil abari support kuko ya conseil afise kugufu ndi kigu kigu fashije kama nje CEO wavyo nje boss ari make hama yindi ni
ako nta kuciri yemo ari kintu tanyishwe neza urya ugerageje kuraba bijanye nyene na ryazi na rya benshi bakuzi koko uri first rap kandi wambarira amafaranga menshi abandi bakakwita ko urumu escrow wibeshera ku bintu petetre uvuga ngo wambarira nibi bintu tuko turabona bivanye kongera mvuze ko ari wewe uri CEO mbe ubwo buryo bwo bagaravuye mbe bise bwo bagaravuye mu muziki nibizotuma abafans bakubona yuko ari kwa kubesha nyina abantu ubirimo nyene
bon siyaje cyane cyane kugira abantu bamwe abantu benshi batahore just kwanza pana benshi bose umuziki niki ubustare niki ubustare nizina nkazi bakubesha nuko inaho ugumukari indirimbo amajana 6 utazwi zizwi na jona ufite gushikana
hola meze fresh hanyuma cyo me na mbere je nanje ntango yishima kwa mwashire kuza gufasha muto wanje hanyuma donc mukamyitaba kuko biraryoshe iyo donc wafashije cyangwa iyo wareze mwo kabona yuko nawe afise inshuti cyangwa afise abamutahura so rero byinshi byagiye aravuga nta kintu nohinduramwo Belcris navuga yuko nagiye kumutora bon navuga yuko yahora telefona juste ego dusanzwe turi mu mafamili mugabo azi famiye zose ni mushobora guca mubona na mwe nuko donc akambwira ati ndifuza yuko tukubonana no kubona giye kumviriza turirimbo yaririmba muri zo studio amya arababyira sanga no turirimbo nyene mugabo nkumva ko numwana afise ESP umwana afise ikintu kiri muri we cha rap muga nkumva yuko hamwe umuntu yo kwameliora gato yashobora kugira icyo yoshika ko neza Bel Chris yaraje kintu cya mbere namukoreye kandi ntahora nkorera abandi navuga yuko twarakoranye collab tugenda muganda mugiye ati genda uve muri izo studio za nta kigenda tugende basi niburiburi basugende kwa Masterland icyo gihe navuga yuko nta n'uburyo yarafise nta buryo yarafise acha sababu yuko basi yofuma akoresha beat ya Tereshajema hanyuma dushire ka majwi tabungiye ati nta kibazo kuberako namva kumenga ndashaka kumufasha so dusha dukora indirimbo yitwa Karyamyenda kugira ngo ishewe kumubera intango rero tumaze kuyikora niho yumva nyene yuko yoshewa kubandanya mugabo ndabona kumenga ibintu by'uburyo by'umugore so niho rero naca ngenda ndondera umuproducteur kugira ngo azora mufashe chandondera GN ndamukoneka n'umupeti kugira ngo azora mufasha mu bintu vya studio GN avuga ati nta kibazo urazi yuko dukorana vyinshi cyane twakoranye vyinshi umwana urinze umunzanira seke yumvise ka singabirana so aramufasha aramufasha gushikaho mu nyuma saba yuko ushobora gukorana na kesi navyenye ndamugira ati nta kibazo nimba wumva ko ibintu ari bon nimba ushima ibikogwa vya kandi nanje nduvumenga nta kabikavye anatanda yuko tuzoshika ku rundi rwego zokorana mu zindi studio so rero Bel Chris anovuga arabijamwe ariko novuga yuko yarahura n'ibibazo ibibazo vy'ama media atwaye indirimbo kagerageza kumu gende yuko yuko ariho numu journaliste novuga yuko yigeze kunshavuza gatoyi kuko umu journaliste novuga yuko naramufasha kuko kenshi mwe murabizi ivyo gukrea ibiganiro ku maradio hari ikiganiro ushobora gukrea ugasanga nta baririmvya ko barakwitabira bariko baraza muri ivyo biganiro vyawe ako jewe nka mwitangira hagenda kugira ico kiganiro ciwe gishobore gutera imbere kandi gushikana no munota novuga yuko ikiganiro ciwe kiri mu biganiro vya mbere novuga yuko bikomeye ariko ico gihe ndamusaba yuko yumfashiriza mutoyi wanje mugabo ntacho yigeze akorana na rimwe yigeze abwira ikintu na kimwe Chandabona yuko ni babandi donc ashaka abantu bizina gusa mugabo adashaka kugira abanda zamuye so rero rimwe na rimwe hari ibibazo bimwe bimwe nagenda ndahura navyo bivuye kuri Bel Chris ahatanguriye biga byo kuvuga ngo kwambara ngo yambare amafaranga menshi navuga yuko narahuye n'ibibazo byinshi cyane gose jewe kana tarije nategezwa kuhura navyo ariko rufitwe bavuga ati ni grand frère wiwe narahuye nibibazo byinshi bibazo vya mbere nuko bamwe bagenda bare explica ati mwabonye Fabilove ingene yahanura abato yibiwe mwabonye Fabilove afise nawe nyine kwiyemera muri we mwabonye Fabilove na ni wa muhanura bijya vyose kugiragire bijya urumva ariko subi inyuma gato bavuga yuko uyabigize ubwa mbere nka joke abigize nka joke mugabona menga bibaye ibintu nyene bikunzwe kane no mu bantu bamuteye intege ndabivugire nga ndazi katavyo yovuga numuntu yitwa Kiriko Kiriko twarasuye kubifa turako kubifa kuko ndibuka yuko Kiriko namubwiye ati eske none wewe wobigira kuko je nako ndagwana ko yobiheba bwa Kiriko akavuga ati je tankuraje urumva basi munyuma ndashaka kugira ngo ndamurekere uburenganzira bwiwe so arabibandanya ndamwankuhaje kandi muri ivyo nyene mugabo ndamugira ati ifo kuba makini kuko hari ibintu bimwe rimwe hari ibintu rimwe na rimwe twagenda turahura navyo hamwe hamwe hamusabira ibigongwe abona neza neza ko agiragira ikibazo gikomeye cyane. So rero novuga muri make uko Bel Chris ibibazo byinshi haraji n'abagenzi bakomba kuducanishamo shewe n'uyu ati Fabilove gute guma menga izina ryawe riziho hava ricafura kubera urya mu petit donc hakaza abantu nyene bashaka kuducanishamo kandi n'abagenzi tugendana abandi nabo bamaze kubona ko menga ari karavansa ku izina ryiwe bagaca bashaka ahubwo funtandukanya nawe kugira ngo batangure kuza baragenda mu anniversaire bajana bagira gute donc ibintu vya mwe nuko mugaba mu petit nkamwereka umwongo ubuma n'udahuma. So rero novuga kugira ngo ashike kuri ibi je vyose yarabimbwira akambwira ivyo arimwo nkamubwira ati vraiment gerageza bimwe bimwe nkamuhanura nkamubwira ati giruku giruku mugano uvuga yuko uburyo mu byiwe zabe mvuga ngo Fabilove ngo hari icyo amuterereye amafaranga na yiwe. Hanyuma ikindi kintu nacyo kiretse impanuro nyene gusa no wamvuga ati genzu kugenzu. Hanyuma ikindi kintu nacyo navuga nuko no munsi arafise staff Bel Chris afise uko atunganije ibikorwa vyiwe. Rero nibaze yuko ejo cyangwa hirya ejo nimuzosuye kumbaza ikibazo kerekeye Bel Chris afise staff muzoyibaza mubaza ati eske Bel Chris azoba presenta staff yiwe hanyuma mubaze ivyerekeye Bel Chris. Hanyuma igituma ndabivuze uko nuko nibaza yuko ubarakuze nta kuntu ategezwa kuma umengagengwa na jewe ubarakuze. So jewe gusa icyo si kuvuga ko ndamurekuwe nzomuguma hafi ndaba ibitagenda neza duhana impanuro ariko muga kuvyerekeye itunganywa ryiwe nibaza yuko ahanini muzotumbera kuri we cyanke aba president abandi mujyanye na staff yiwe kugira ngo ibikorwa vyiwe muzore mubibaza we cyanke nabagize staff yiwe nyezina. So muri make rero nivyo novuga sinzi ko hari kindi mukeneye kumenya ariko murakoze cyane
kujyanye n'ikibazo na nabagije kuvyerekeye wewe muri first gang.
Bona hejeje kukivuga navuze yuko ari igenga iyi first gang ni yiwe na staff yiwe
utumubona rero Fabilove
hande Fabilove mumbone nka Fabilove ya ku ruhara rw'iwanje